kohi ora ki tēnei kiri kōwhatu, ki tēnei kiri kawa. He toto mā ringiringi, he toto mā tahetahe, he toto whakariki, ko te whakariki.